ka go tsala ka go le boganta teng modimo le boge support ga ke le boge di di coach ene si game easy re lwanne mo re lwanne teng ene ntwe re thusitseng ke gore home away re khone go go koga ga na le advantage o ga re tla home at least re sana le game e difficulty yalo so go qualify ga rona eish ke ntwentle ke ntwentle especially for Pirates ke ntwentle for the group stage re go kopana le team tse dingwe.